You're so quiet. You're listening very carefully. Then you can repeat after me. Din din na da din da 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 da. Back.